Yeah. As I say, la ngiphethe u DJ Didi Roba. Mangithi ngabeka ngibona u Lucky 39. Mangithi ngabeka futhi ngithola u Dube 9. Hi, bayenza into yabo, bayiphethe into yabo. Mabayiphethe ngeke ubathole. Mabayiphethe ngeke ubathole. Hi. Hi bafiki. Ngeke ubathole.
Dala.